baramukije cyane ego nitwa Irakoze Chanel abandi umwigeme akunda ibijanye n'imico nakaranga nariyumviriye ku kintu kijanye n'imico nakaranga mbona yuko je mu kugira ndayiteze imbere ari uko no banza gukora amazina ibijanye n'ivyese gihe nabitangura nabitanguye hari mu mwaka wa 2017 ndatangura ndavuga amazina ndi muri lise y'ijenda ndaronka amanota 62 ku ijana ariko nk'ibitangura sinababandanije cyane ngo bandanye mbandanye umwuga wanje ubwo ndabona yuko ari biri mu maraso y'iwanje hanyuma narahavuye ndabandanya ndabandaniriza igitega wabikira abamushina b'umugabe kazi wa Afrika hanyuma niho nabandanya ndayibandanya mu bijanye na Katolika mugabo mu 2022 niho naciye mpindura cagatangura gukora amazina ajanye n'imico nakaranga mfatiye ku mamariyaje mfatiye ku gusabiranira niho nabona yuko ari umwuga w'iwanje koko ndarondera umwambaro ndarondera bikeyi rero ubu ngeze ku ntambwe yuko nshobora kuja nko kuri radio televiziyo Burundi tugakorana ibiganiro bijanye n'imico nakaranga ubu rero ndagomba yuko ntera intambwe kandi nkabandanya nkora amazina yo mu mamariyaje yo gusabiranira mu gukwa bakampa amazina y'abageni ico nico novuga yuko nzoba ndushije abandi kuko abageni nibo bazoma amazina yabo bakampa umwidondoro wabo hama ngakora amazina bifatiye ku bageni bafise ubukwe canke abo bagomba gusabiranira bafise ubukwe abo bafise dot niko ndabivuga mu rundi rurimi ego rero ubundi cyo ndiko ndakora urabona yuko nambaye nk'umunyakaranga ngira ngo handi hato ndaje kubereka aka video shobore kwikora mu gahugo namwe mu byumvirize ni musangwe imico nakaranga mu Burundi bwacu.